Records. Oh yeah, come come mama yao, kale nchini bin bin machine. Wacha ni kadake kubwa kubwa.